biro wer ana ting duanda malo makata ping duto dagi ana yorgi ayora ana biro wer ana ting duanda malo makata siepe duto ringo ana yorgi ayora yawoi donge osewero adiera nyiri magi ere ngimagi to koro bende miya uru thuolo adwaro were osiepna nyiwa bende osedendo mana yawoi magi ere ngimagi to koro bende wena uru thuolo adwaro dendo jaherana jothumbe donge osepako mana jotelo magi luore ngimagi omiya bende wena uru thuolo adwaro wero jatenda jothumbe donge osewero mana jotelogo makonyo ngimagi kawuono bende koro adwaro thuolo adwaro pake jawarna Chieng' pogore gi otieno Nyasaye majarieko omiyo sama luongo nyinge to kika ketie tugo Nyasaye ng'ama ng'ongo kendo seche ma jogo nyinge to kika rwake mila Nyasaye ng'ami luoro donge enie mogwedho luche kendo miyo gidhodho Nyasaye maruonde bende enie momiyo wangi matokawe seche ne ma Kinde makoro kora mokoro moko paro Osiep kendo loko na kido ka koro kia yanga madiko nyaere Jomoko temo jiwa ni monda dacha dacha wana wana kanyakla Osiepe moko bendo jiwa ni monda kasa kasa pok narita dala Yawa makata wuto dukto ana mora mora la unarwa kedala Isi wakata nindo kechpe mago oko chuno chemo na chemye dala Adiera chunya neno keto regeno na bendo rumo paro mangenyo donjo Sechego tanyola bende penjo regi mamona ditedo kendo giwoya inya Bange gichako wacho nigi moro rachikoda anyola jomo ngeyo Inbese ni osetedo te mamoko duoga duoga ngoma podirito Koro wadwaro manyo nidi chuo moro kendi ndalo ni koro kalo Achien kane gineno ngwono mane nyasayo timo kendo koro gipako Koro gichako jiwa na yuni lema lema nyasachi karangima Omiyago ni ero kamano nyasaye moserita weche ni chopo kare Nikechi miya oda kendo irito ngimagi nye miromo winjo Wora inye miyega kwanya kinde malwarie buru nyasaye majangwano Kendo inye miseko keta monda chemye giruodi pesa mipedho romo Yae nyasaye ango mamona luongi
Lord,
ango mamona paki Baba iti mona madongo Yuak na dongi winjo Una mi ango ruoga Iti mona madongo Adieri chaki miya geno Sama geno rumo Niyo onge malo ikendo Sanigi